cikin izza ne ka tambaye ku cikin kuwa sallar US.
Ban san shi ba.
Babi, ana magana.